njye numva gusa mu baturanye hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda nibyo navuze hariya uwampa ngo babigere vuba nkaherekeye ko rwose ndaribwa marantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngirango ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze
ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza gakubita hakiruka ibyo nibyo kudutesha umwanya kuko nta na kimwe bakora ntabwo wahungabanya umutekano w'u Rwanda n'ibintu batashobora kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro wenda harabashaka aho baca bakinjira baba 200 baba 300 baba 1000 ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda ni ibintu bidashoboka ikiriho
ndabahaye mwirwe mwese incuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Yakure TV. Yakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsako amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru abayatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukajya bashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Igisirikare cya FRDC ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakomeje gufasha inyeshyamba za FDLR kuziha intwaro ndetse no kuzegeza hafi y'urubibe rw'u Rwanda bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubungubu inyeshyamba za FDLR zifite intwaro zikomeye kandi ziri hafi y'urubibe rw'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwakubise agatoki ku kandi inshuro nyinshi buvuga ko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda ndetse Perezida Tshisekedi yivugiye ko azagaba ibitero mu Rwanda akavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubu rero inyeshyamba za FDLR zikomeje guhabwa intwaro. Amakuru dufite nuko General Omega urongoye inyeshyamba za FDLR ariwe urimo gucungera umutekano mu mujyi wa Goma ndetse inyeshyamba za FDLR zikaba zarahawe amabwiriza yo kurinda ibice bikomeye cyane mu mujyi wa Goma. FDLR yahindutse umufatanyabikorwa ukomeye wa FARDC. Izi nyashyamba za FDLR zikomeje kubiba imvugo z'urwango ndetse n'ingengabitekerezo ya genocide mu buseruko bwa Congo. Izi nyashyamba za FDLR zirimo kugaragara mu bikorwa byo kwica abatutsi bo mu buseruko bwa Congo ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo bukomeje gutanga umugisha kuri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abazalendo na FDLR. Kuva mu myaka ibiri ishize ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo gukorana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za FDLR ndetse ubutegetsi bwa Congo bufatanije na FDLR bagerageje gushotora igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye. Barashe ibibombe mu gihugu cy'u Rwanda, bohereje indege za sukoyi zivogera ikirere cy'u Rwanda. Hari abanyagihugu bapfiriye mu bitero byagabwe n'inyeshyamba za FDLR n'ubutegetsi bwa Congo. Ubutegetsi bwa Congo bwagiye bukangata kenshi buvuga ko buzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda ariko muri iyi minsi ibintu birimo gufata iyindi ntera. Hari ibimenyetso birimo kugaragaza ko FARDC ndetse na FDLR barimo gukorana mu buryo bweruye kandi bikaba bibangamiye cyane umutekano w'u Rwanda. Abayobozi b'u Rwanda bavuze ko bahangayikishijwe n'imikoranire ya FDLR na FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse inyeshyamba za FDLR zirimo abasize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda zibangamiye mu buryo bukomeye umutekano w'u Rwanda. Izi nyeshyamba zikomeje kubiba ingengabitekerezo ya genocide mu karere k'ibiyaga binini. Ubu rero izi nyeshyamba ubutegetsi bwa Tshisekedi buzishyize imbere ndetse izi nyeshyamba zivuga ko zizagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Bamwe mu bikweza ibya politike ndetse n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi baravuga ko igihe kigeze ngo u Rwanda ruce agasuzuguro ka FARDC na FDR ngo igihe kirageze ngo u Rwanda rwambuke rujye muri Congo rujye kurwanya iyi ngengabitekerezo ndetse rurwanye izi nyeshyamba za FDR na FARDC bakomeje kubiba urwango n'ibikorwa by'ubwicanyi mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru atangazwa n'abigwaza ibya politike aravuga neza ko aho bigeze u Rwanda rukwiye kugira icyo rukora ngo abasirikare b'u Rwanda bakwiye kujabuka urubibe bakajya muri Congo guhagarika ubugizi bwa nabi ndetse bagahagarika ibikorwa by'ubwicanyi biganisha kuri genocide birimo gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo abatutsi bo mu buseruko bwa Congo. Ese koko igihe cyaba kigeze ngo u Rwanda rwinjire mu buseruko bwa Congo? Benshi rero mu basubiza icyo kibazo baravuga yuko igihe kigeze ku Rwanda rukwiye gutangirira hafi amazi atararenga inkombe, u Rwanda rukaburizamo imigambi mibisha ya FDR ndetse u Rwanda rugaca agasuzuguro ka FARDC kugira ngo rurengere umutekano ndetse no kwishyira ukizana mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Congo buravuga yuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo kirimo gufasha inyeshyamba za M23 ndetse Perezida Tshisekedi akomeje gukubita agatoki ku kandi avuga yuko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubungubu rero ibikorwa bya Tshisekedi ndetse n'inyeshyamba za FDR birimo guca amarenga ko ubutegetsi bwa Congo bwaba burimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri teritwari ya Nyiragongo aremeza ko inyeshyamba nyinshi za FDR kandi zifite intwaro zikomeye arizo zicungereye umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihuriyeho n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho kandi aravuga ko intwaro zikomeye za FARDC zishinze mu misozi ya Nyiragongo iminwa yazo yabirimo kureba mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko inyeshyamba nyinshi za FDR ngo ziryamiye amajanja zitegereje amabwiriza ya Tshisekedi ndetse na General Christian Chiwewe urongoye FARDC kugira ngo izi nyeshyamba zibe zahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo guturuka muri teritwari ya Nyiragongo yose aremeza ko inyeshyamba za FDR zifite intwaro zikomeye ndetse ubutegetsi bwa Congo bukaba bukomeje kurunda FDR ku mipaka Congo ihana n'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko izi nyeshyamba za FDR zambaye imyenda y'igisirikare cya Congo ndetse izi nyeshyamba za FDR zikaba zifite intwaro zikomeye. Izi nyeshyamba za FDR kandi nizo zashinze ibitwaro mu misozi ya Nyiragongo ndetse no kutundi dusozi turebana n'igihugu cy'u Rwanda. Abikweza ibya politike rero bakavuga ko bafite amakenga ku butegetsi bwa Congo bwaba burimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubungubu inyeshyamba za FDR nizo zirimo gucungera umutekano wa guverineri Peter Chirimwami mu mujyi wa Goma. Izi nyeshyamba za FDR nizo zirimo gucungera ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Izi nyeshyamba za FDR nizo zirimo kurinda uduce turi strategike mu mujyi wa Goma ndetse Perezida Tshisekedi yemereye izi nyeshyamba za FDR ko azazifasha kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo bumaze iminsi buvuga ko buzagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo Perezida Tshisekedi akavanaho ubutegetsi bwa mugenzi wiwe urongoye igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko imyiteguro yo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda iyigeze kure ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo burimo gukoresha izi nyeshyamba za FDR ari nayo mpamvu bazigije ku mipaka y'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko abajenerali ba FARDC barimo gutanga izindi ntwaro nyinshi muri zino nyeshyamba za FDR ndetse Perezida Tshisekedi na Generali Christian Chiwewe akaba yarabwiye izi nyeshyamba za FDR ko zigomba kuryamira amajanja ndetse ngo zigashyira mu bikorwa imigambi ya Tshisekedi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari abigweza ibya politike babona ko inyifato ya Perezida Tshisekedi yabigiye gukwegera karere k'ibiyaga binini akarambaraye. Hari ababona yuko intambara Perezida Tshisekedi arimo gushaka gushoza mu karere k'ibiyaga binini yaba ari intambara mbi cyane. Harabigwezi vya politike bamazimi insi baburirako prezida Tshisekedi nati subirako arimo gushaka guteza ibibazo bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Harababona neza ko intambara yo mu karere k'ibiyaga binini yaba mbi cyane ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba irimo kwikwegera akarambaraye. Icyuka cy'intambara hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje kwiyongera. Ubutegetsi bwa Congo buravuga ko buzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Maitre Aremukurarinda yabwiye ubutegetsi bwa Congo ko niba bushaka intambara u Rwanda rwiteguye kuyirwana, kandi ko niba Congo ishaka amahoro nayo izayabona. Ibingibi rero birerekana ko ibintu bimaze kugera ahabi cyane ndetse ko icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'ibi bihugu. Abikwezi vya politike barabona neza ko inyifato ya prezida Tshisekedi yo gushotora igihugu cy'u Rwanda ishobora kumubyarira amazi nk'ibisusa. Ubu none ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kiravuga yuko kigiye gushinguka mu by'amasezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi. Ibingibi bisiguye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta by'ibiganiro igikeneye, ahubwo ko ikigiye gukurikiraho ari intambara. Mu itangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze gusohora, iravuga ko yamagana ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mugunga. Ndetse iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikavuga yuko irimo gusaba ko ibihugu by'amakungu bifatira u Rwanda ibihano bya politike ndetse n'ibihano by'ubukungu. Iri ni itangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isohoye nyuma y'iminsi itatu habaye ibitero bya Mugunga byahitanye ubuzima bw'abanyagihugu b'impunzi bari barahungiye mu makambi y'impunzi ya Mugunga. Kuri riganekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isohoye itangazo ivuga ko irimo gusaba ko ibihugu by'amakungu bifatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rifite umutwe ugira uti: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iramagana ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mugunga ndetse igasaba ko amahanga afatira ibihano bikomeye igihugu cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iri tangazo ryayo iravuga yuko ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu amabombe atanu yaguye mu nkambi y'impunzi ya Mugunga avuye mu gace ka Karuba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri iri tangazo ryayo iravuga ko agace ka Karuba kagenzurwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo rero ngo abasirikare b'u Rwanda nibo bateye ariya mabombe atanu yaguye mu nkambi y'impunzi ya Mugunga agahitana ubuzima bw'abanyagihugu. Muri iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baravuga ko biriya bitero byagabwe ku mpunzi ari bimwe mu bindi bitero byinshi byagiye biba mu mezi atatu aheze bigahitana ubuzima bw'abanyagihugu mu bice bitandukanye cyane cyane mu makambi y'impunzi. Muri iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baratondagura ahantu hose bavuga yuko ngo igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kigaba ibitero bigahitana abasivile. Baravuga ko hari ibitero byagabwe ku makambi y'impunzi ya Mugunga. Baravuga kandi ko hari igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma ndetse ngo ni igitero cya drone z'igisirikare cy'u Rwanda. Icyo gitero ngo cyabaye ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Muri iri tangazo kandi baravuga ko hari ibitero byahitanye ubuzima bw'abasivile mu gace ka Sake byabaye ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kabiri. Hari ibindi bitero byinshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagiye ishyiramo ikavuga yuko ngo byakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda kandi ngo byahitanye ubuzima bw'Abanyekongo. Muri iri tangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iravuga yuko izakora ibishoboka byose igakomeza gucungera umutekano w'igihugu ndetse ko ngo abateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bazirukanwa ku butaka bwa Congo. Muri iri tangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iravuga yuko abantu bose bagabye biriya bitero bakica abanyagihugu badafite kirengera ngo bazagezwe imbere y'ubutabera mpuzamahanga. Muri iri tangazo kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iravuga yuko igiye gukora ibishoboka byose igakomeza kurengera ubusugire bw'igihugu cyayo. Muri iri tangazo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga yuko irimo gusaba ibihugu by'amakungu gufatira ibihano bya politike ndetse n'ibihano by'ubukungu igihugu cy'u Rwanda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabona yuko ngo gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda ari byo byatuma u Rwanda ruhagarika ibikorwa byarwo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira bwo kuva mu masezerano ya Rwanda. Ibi ngibi bisiguye ko ibiganiro bya politike byaba bitagikunze. Bisiguye ko ubutegetsi bwa Kongo bwaba bugiye gukurikiza inzira ya gisirikare mu gukemura ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo. Abigweza ibya politike barabona neza ko Perezida Tshisekedi yaba yamaze guhitamo inzira y'intambara mu gukemura ibibazo byo mu buseruko bwa Kongo. Kuri ubu ngubu amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo guhangana n'inyeshyamba za M23. Ndetse hari n'amakuru avuga yuko Perezida Tshisekedi afatikanije n'inyeshyamba za FDLR baba barimo gutegura ibitero bikomeye bashobora kugaba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye atangaza kenshi ko u Rwanda ngo arirwo rwagiye mu buseruko bwa Kongo ndetse ngo u Rwanda nirwo rurimo gufasha inyeshyamba za M23. Ibi ngibi kandi byemezwa n'abaminisitiri ba Tshisekedi. Nka Bwana Jean-Pierre Bemba urongoye Minisiteri y'Ingabo avuga yuko abasirikare benshi b'u Rwanda ngo bakomeje kwinjira ku butaka bwa Kongo bagiye gutanga umusada ku nyeshyamba za M23. Guverinoma y'u Rwanda nayo yamaganiye kure ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbibutse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaganye ibitero byabereye mu gace ka Mugunga ndetse mu itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigashinja igihugu cy'u Rwanda ko cyagize uruhare mu kugaba biriya bitero byahitanye abasivile. Mu itangazo Guverinoma y'u Rwanda yarayisohoye yavuze yuko yamagana ibirego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rya Guverinoma y'u Rwanda bavuga yuko ibirego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta shingiro bifite ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zifata uruhande zishinja u Rwanda kugira uruhara muri biriya bitero nta bushakashatsi ndetse n'iperereza na rikeya rikozwe. Ibi ngibi rero Guverinoma y'u Rwanda ikavuga ko biteye kwibazwaho. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje gukangisha ko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo ruvuga ko rwiteguye niba Perezida Tshisekedi ashaka intambara koko ngo u Rwanda ruzayirwana. Nanashaka ibiganiro ngo bazaganira nta kibazo. Umuvugizi wungirije wa Guverinoma y'u Rwanda Maitre Aremukurarinda mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru ku kimenyeshamakuru kimwe gikorera mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa Primo Media Rwanda yavuze yuko Perezida Tshisekedi niba ashaka intambara u Rwanda ruzagirwana kandi ko niba ashaka ibiganiro nta kibazo nabwo bazaganira.
Byaragaragaye ku mugaragaro aranabitangaza tuzajya mu ntambara tuzarasa mu Rwanda. Ungu nao tuchichene no kujana yo inwaru. Tuzare serhani gomu. Urabijibaji wase. Nubwo se tubisubiza muri kontekste ya byacyaga mu gihe byabereyemo wibwirayo ko kuba twabisubijemo umuntu abifata nk'imikino. Iyo umuntu akubwira ati ngiye naguze intwaro indege zirari barazi koza amapese yabonetse drone zaraje n'ibiki ubutaka ubutegetsi tuzabuhirika ntabwo ubifata nk'imikino.
Ejo bundi yavuze ariko ku mugambo gihari
none sindi bo ngaho rero ugiye kubonana n'umuhuza warangiza wagera iburayi utumugambo urahari nkuko rero agenda bivuga rero abivuze yiyamamaza abivuze amaze gutorwa ubifate nk'aho ari imikino ntabwo ari imikino. Niba ushaka kurwana intambara izaba niba ushaka ko ikibazo gikemuka mu nzira y'amahoro kizakemuka mu nzira y'amahoro.
Ibi ngibi rero bije bikurikira icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini aho imyitwarire ya Perezida Tshisekedi ikomeje kwibazwaho mu buryo bukomeye. Inyeshyamba za FDLR ubu ngubu ngo ziryamiye amajanja ubutegetsi bwa Kongo buzishyize imbere kugira ngo zigabe ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru arimo kutugera ko avuye muri territoire ya Nyiragongo aremeza ko President Tshisekedi yamaze gutegeka FARDC gufasha inyeshyamba za FDLR maze ngo bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. President Tshisekedi akomeje gutangaza ko azashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru arimo kutugera ko avuye muri Nyiragongo aravuga yuko President Tshisekedi yaba agiye gukoresha inyeshyamba za FDLR kubera ko izi nyeshyamba yamaze kuziha intwaro ndetse izi nyeshyamba zamaze kugera hafi y'urubibe rw'u Rwanda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko kuva ku igenekerezo rya gatanu uku kwezi inyeshyamba za FDLR ari nyinshi cyane muri territoire rya Nyiragongo ndetse hari amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zaba zirimo kwitegura guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi ndetse n'igisirikare kiwe cya FARDC bamaze iminsi bakubita agatoki ku kandi bavuga yuko bazashoza intambara mu gihugu cy'u Rwanda. Aya majambo kandi Perezida Tshisekedi yongeye kuyasubiramo ubwo yari ari mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi akavuga yuko intambara hagati ya Congo n'u Rwanda ishoboka. Amakuru yizewe arimo kutugera ko avuye muri Nyiragongo. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cya FARDC aremeza neza ko Perezida Tshisekedi ubu ngubu arimo gukoresha inyeshyamba za FDLR ndetse ngo izi nyeshyamba za FDLR zishobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda zigamije gushotora igihugu cy'u Rwanda kugira ngo nacyo cyinjire mu ntambara. Perezida Tshisekedi kuva intambara ya M23 na FARDC yatangira yakoze ibishoboka byose kugira ngo akururire igihugu cy'u Rwanda mu ntambara ariko u Rwanda rumubera ibamba. Perezida Tshisekedi yakoze ibishoboka byose kugira ngo yerekane ko u Rwanda rurimo kurwana muri Congo ariko imigambi yiwe yose yaramupfubanye. Ubu rero amakuru dufite nuko inyeshyamba za FDLR ngo zaba zirimo kwitegura gutera ibibombe ndetse no kurasa mu gihugu cy'u Rwanda bagamije yuko u Rwanda narwo rwasubiza maze Perezida Tshisekedi agahita atangariza isi ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kirimo kurwana muri Congo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga yuko Perezida Tshisekedi arimo gushaka kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo akururire igihugu cy'u Rwanda mu ntambara mu buseruko bwa Congo. Perezida Tshisekedi arashaka kwerekana ko u Rwanda rurimo kurwana mu buseruko bwa Congo ariko kugeza ubu byamutaye kuwa amazi. Yakoze ibishoboka byose ashotora igihugu cy'u Rwanda ngo agikururire mu ntambara ariko u Rwanda rwamubereye ibamba kugeza na n'ubu. Ubu rero umuvuno wa Tshisekedi ngo ni ugukoresha izi nyeshyamba za FDLR maze zikarasa mu gihugu cy'u Rwanda akareba ko u Rwanda rwamusubiza ndetse ko u Rwanda rwakohereza abasirikare muri Congo bakajya guhangana na zino nyeshyamba za FDLR maze Perezida Tshisekedi akabona icyo ashingira ko avuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo ndetse ko aribo barimo kwigarurira uduce twinshi. Kuva intambara ya M23 na FARDC yatangira ubutegetsi bwa Congo bwakoze ibishoboka byose bushotora igihugu cy'u Rwanda. Bohereje indege za Sukoyi, inyeshyamba za FDLR zarashe mu gihugu cy'u Rwanda ariko ibi byose ntabwo byakururiye u Rwanda mu ntambara mu buseruko bwa Congo kandi nicyo Perezida Tshisekedi wewe arimo kwifuza kugira ngo ibibazo byose abyegeke ku gihugu cy'u Rwanda avuga yuko arimo kurwana n'u Rwanda mu buseruko bwa Congo. Ubu rero amakuru arimo kutugera ko aravuga ko inyeshyamba nyinshi za FDLR kandi zifite intwaro zikomeye zirimo gusatira urubibe rw'u Rwanda ndetse igisirikare cya FARDC kikaba gikomeje gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba za FDLR kugira ngo barebe ko bakururira u Rwanda muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo. Amasaha 72 inyeshyamba za M23 zari zatanze nka nyirantarengwa ku butegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo babe bamaze kwambura inyeshyamba za FDLR n'abazalendo ibirwanisho ndetse babe bamaze kuvana izi nyeshyamba mu mujyi wa Goma. Aya masaha yamaze kurangira. Ubwoba ni bwose mu mujyi wa Goma ko M23 igiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 bari batanze gasopo ndetse na nyirantarengwa y'amasaha 72 ndetse aba barwanyi bari bavuze ko nyuma y'ajya masaha baza kugaba ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Goma. Ubu rero ubwoba ni bwose mu mujyi wa Goma. Abasirikare benshi ba FARDC bafite ibitwaro bikomeye barimo baranyuranyuranamo mu mujyi wa Goma. Abasirikare ba SADC ndetse n'ibifaru by'intambara barimo baranyuranyuranamo mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba nyinshi za FDLR kandi zifite intwaro za FARDC nazo zirimo kugaragara mu mujyi wa Goma. Abazalendo benshi cyane bamaze kuzanwa mu mujyi wa Goma. Abazalendo bari mu bice bya Masisi, ibice bya Rucuru ndetse na Nyiragongo. Bose ubutegetsi bwa Congo bwabatumijeho ngo baze mu mujyi wa Goma kugira ngo bahangane n'inyeshyamba za M23 mu gihe zaba zigabye ibitero bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Amakuru arimo kuva mu mujyi wa Goma aravuga yuko ibintu byadogereye. Ubwoba ni bwose mu banyagihugu. Abagwiza tunga bakomeye mu mujyi wa Goma bamaze guhunga. Abakozi b'imiryango mpuzamahanga bakorera mu mujyi wa Goma nabo ntabwo barimo kurara mu mujyi wa Goma, kuko bamwe muri bo ku isaha y'isaha 8 z'amanywa baja bukuru bibe bakajya kurara mu gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko babonamo umutekano kurusha mu mujyi wa Goma. Hari abasirikare ba FARDC batangiye guhungisha imiryango yabo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya gatandatu. Hari ubwato bwa gisirikare bwagaragaye ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Ubu bwato bukaba bwaratwaye abasirikare n'imiryango yabo, bukabavana mu mujyi wa Goma bakerekeza mu mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ibimenyetso byose birerekana ko mu mujyi wa Goma hagiye kubera intambara ikomeye. Igisirikare cya FARDC kiravuga yuko kizafatanya na FDLR mu gucungera uyu mujyi wa Goma ndetse mu gukaza ingamba zo kurinda umujyi wa Goma. Perezida Tshisekedi na Generali Christian Chiwewe urongoye FARDC bashyizeho Generali Omega urongoye inyeshyamba za FDLR kugira ngo abariwe urongora ibikorwa byose byo kurwanya M23 hariya mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero za Goma. Ubu ngubu inyeshyamba za FDLR nizo zirimo gucungera umujyi wa Goma ndetse n'uduce twose turi strategique mu mujyi wa Goma turimo gucungerwa n'inyeshyamba za FDLR. Ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma kirimo kugenzurwa n'inyeshyamba za FDLR ndetse izi nyeshyamba za FDLR ni nazo zirinda guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Generali Peter Chirimwami. Kuva mu ijoro ryo ku igenekerezo rya gatandatu rishira igenekerezo rya 7 mu mujyi wa Goma ibintu byahindutse. Harimo kugaragara ibifaru byinshi cyane bya gisirikare. Abasirikare ba SADC baravuga ko bambariye urugamba kandi ko biteguye kurwanya M23 mu gihe icyari cyo cyose yabigabye ibitero ku mujyi wa Goma. Abasirikare ba Monisco nabo bemereye ubutegetsi bwa Tshisekedi ko baza gufasha FARDC kurwanya M23 mu gihe izi nyeshyamba za Generali Sultani Makenga zaba zigabye ibitero bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Abazalendo FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi nabo ngo baryamiye amajanja biteguye kurwana umuhenerezo, ariko umujyi wa Goma ntugwe mu minwe y'abarwanyi ba M23. Ibi ngibi rero birerekana ko umujyi wa Goma ugiye kubisibaniro. Hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 nabo baryamiye amajanja nyuma ya nyirantarengwa y'amasaha 72 bahaye ubutegetsi bwa Tshisekedi, bukaba bwavanye abazalendo na FDLR mu mujyi wa Goma ndetse bwabambuye intwaro. Ubu ngubu abarwanyi ba M23 ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye bigamije kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko ibitero bikomeye bya M23 bishobora guturuka muri teritwari ya Nyiragongo ndetse ibindi bigaturuka muri teritwari ya Masisi. Hari n'amakuru avuga yuko muri parike ya Virunga abarwanyi ba M23 bahafite ibirindiro bikomeye cyane bashobora kugabamo ibitero bigamije kwigarurira ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Goma aravuga yuko abanyagihugu bafite ubwoba ndetse abanyagihugu bamwe baravuga yuko bamaze kurambirwa ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hari abanyagihugu bamaze iminsi basaba M23 ko yagaba ibitero mu mujyi wa Goma ikajya kububohora ikabakiza ingoyi y'abazarendo ndetse na FDLR n'ubugizi bwa nabi barimo gukorerwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Reka mbibutse ko ku igenekerezo rya gatatu abasirikare ba FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR bari kumwe n'abazarendo barashe ndetse bakica abanyagihugu mu makambi y'impunzi ya Mugunga. Ubwo abanyagihugu bari barimo kwigaragambya FARDC yabarashemo abarenga 15 bitaba Imana, ndetse FARDC yateye ibibombe mu nkambi y'impunzi ya Mugunga, ibibombe byahitanye ubuzima bw'abanyagihugu. Ariko nyuma yaho ubutegetsi bwa Congo bwarahindukiye buvuga yuko ngo ibibombe byatewe n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abarwanyi ba M23. Ni ibintu byamaganiwe kure n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda rukemeza ko amabi nk'ayo asanzwe akorwa na FARDC ndetse n'abazarendo. Kugeza ubu turiko turavugana rero mu mujyi wa Goma icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera. Hari panike ikomeye cyane. Abagwizatunga baravuga yuko imikorere mu mujyi wa Goma yamaze kuyangara. Abafite amahera menshi cyane ntabwo barimo kurara mu mujyi wa Goma, ndetse uyu mujyi wa Goma wamaze guhinduka indiri y'amabandi n'ubwicanyi bikorwa na FARDC ndetse n'inyeshyamba za FDLR n'abazarendo. Uyu mujyi wa Goma umaze kuba umujyi mubi cyane mu buseruko bwa Congo, aho icyizere cyo kubaho ari amasaha 24 yonyine. Abantu barimo kugenda bafite ubwoba, ndetse inyeshyamba nyinshi za FDLR biravugwa yuko zaba zirimo gutegura ubwicanyi. Ubwicanyi bugiye kwibasira abasivile, ndetse ubu bwicanyi bukaba bugiye gukorwa n'abazarendo na FDLR kugira ngo ubutegetsi bwa Congo bugereke ubu bwicanyi kuri M23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Congo bumaze iminsi bushinja ko kirimo gufasha M23.